Motheo wa mmino mebala e kgabisitseng dikgakana tsa botaki le bokwadi dikakanyo dikologaneng go a bokone bophirima ke mphore e abetsweng ka mmino re lomaganya puo ka popo popagano e phuphumang neeletsano bophadiphadi jwa tlhatlhagano e senang thaka a re phuthaneng phatlhalatsa maAforika gore phuku a phailele phatwe matlhale a phepa ka lerato le neo e bopilweng ka puo e e thololo leleme le lomagantseng botaki la rulaganya thuto ya setho motheo o thaileng motho ka thotloetso sejaro thakadu thito ya thomo le motho o ke morolong o tlouletang